ngilandele mhlalo lwami ngihlangule ukuba uthando lunje mnandi hlulakele dear heart why her I still remember the first time I met you Jesus unikwagcala amabhaba thano fafulude le ntombazana emhlophe ngebala I still remember our first Valentine's Day the day that comes once a year love laughter is what we share you are the reason I breathe you my heaven and earth I give you my heart until the death Red and white are my favorite clothes. Red wine is my favorite song from me before. Baby, you have to understand because my words are about to end. How could silence speak so loud? The love I have for you makes me go crazy and proud. You smile as a leaf, I'll give you three flowers, I'll give you a sea. Mamela ntombazana, kwehla uthando, phuma lo mazwi, izavaka lezo zandi. Xa indliziyo yakho kuvela intanda, xa uthando kuphela livela iziqhamo, dear heart. Why, hey? I know that I'm not good in English. What I feel deep inside me pursued me to express myself mathematically. Every time I see you, you divide my heart into equations, then my feelings for you cross multiply on a daily basis. You inspire me to greater than zero. Your smile kisses me in touches of my heart. You make me feel relax on X, X, so Y is equal to zero. Dear heart, why her? Please, I'm dependent, I'm not sure if I'm going to be able to do this. Bingezo nje ngozama ukukubhanqa uma umsebenzi bikukuthanda khumbula ndikuthembisa nsithe zakho imfihlanza kwazigcina ubuthi wakukhathaza ndikuthathe ndikubeke kwesi sami isifuba ndide ndukuye kulale ntomba sigcwa bendixancinga ngayo inhliziyo yami irhawuzelele okwenje nebhula dear heart why her kolo uthando lwesimanje manje akukho kuthembana sibambele ngengqondo siyabalelana ongeke afiki kwanhliziyo enibethi kulo mahlale elindile liyeze lakho ithuba lokwenziwa isibhanqi kunamhlanje nje asikayifumana intsingiselo yothando uthi usijava chithakala imitshato kwanda imingcwabo mhla sasizimanyanga eqhina lomtshato wathi umfundisi umfazi akayongqongqo ndakuthanda ngenhliziyo yami yonke ndazikhupha ihlomla zamandla kuyami ingqondo oondaba zabantu besithebe iyintyisile izenzo zakho ezimbabwe ehlali zinijongisile laleke sibe simuncisana ngayo sithandwa ndiyikrwamzile dear heart why her ndixobi lamaxolo okubetheka ndihlinze uzibeko zomvandedwa hewe andiyo le mbewu utyala ngayo kaloku andifuna ukumila nabuhle bakho ubuhle bomntu abukho ngaphandle bungaphakathi ngenene nangenyaniso usathana akayithandi into entle kodwa sikumvumela angene phakathi kwethu dear heart why her le intliziyo ifana nentamba esigcawa kekho nakuyinciba umphefumo ufana nomoya obhuhlayo ukhane kunoba ubheka ngaphi bathe wona thando ndomeleza sukwandihlukumeza bendisithi into ngeyam yokusimelela kanti usisiziba kwandiwa yela makhelwane masitshintshiselane ngeentliziyo hlezi lami nje kungenxa yentiyo maxhele khandani ichiza lokuphalaza ukuthanda ninoba gqirhaniphela iipilisi zokucima lo mfane kusukule ngqondo Dear heart, why her? Funeka uzinze phambi kokuba uzibophelele ngeqhina lomtshato. Ingaba lo mntu uzawuhlala ngeemini ezimbi nezenzingo? Ewe, zibuze imibuzo kodwa ziyazi azikho kuyimpendulo. Ndithetha yentliziyo yophulwayo. Le intliziyo ifana nemisizi yophukileyo. Nangona ibonakala ingabalulekanga kodwa iyakunika imibala. Ndithetha yentliziyo yophulwayo. Iye ichulachola ithanda bebathandayo. Osokuze uphumelele komi ubusabamba izidala ngentliziyo nangentiyo. Qhubeka nobomi kakade beningadalelwene. Dear heart, why her? That was sun, that did to the queen.
Yamgil Ubuntu Bako Yamgil Sindhu Sako Yamgil Ubuntu Bako Yamgil Sindhu Sako
Thank you, ladies and gentlemen. This is Luyolo Lenga coming from Mtanzane. And we've been traveling a long way. I've traveled a long way to be here. And it was exciting that I was called actually to come collaborate with a number of other artists that sing music that is not the same as mine. And we want to say thank you to Budmandisi Sindo for bringing us here. And thank you, Sister Liso, for thinking of me when you got this opportunity to come and be part of this Zabalaza Festival. And so I'm going to do a song which is called Sipiwo Sam.
Sipiwo Sam, Sipiwo Sam, Sipiwo Sam, Sipiwo Sam.
Thank you, Sipiwo Sam. This song is the title track, which is part of my EP that I've just released this year. Perhaps most of you will know me as part of a couple of other bands that I've been part of since I used to rap before with his Junior Zohlanga, and I also did some opera work with Mthwakazi. And right now I'm doing my solo work, presenting it for the first time in a platform like this. So yeah, Cape Town, big ups. Yeah, thank you. And so my following song is titled Amata Makalaule.
Ayazanes Tempis or Sokbin Komosamso Salama Toka Soto Gentigan, Lonto Yens and Abanen Riches Mokol and Bapetemna, the Funuan Yuwa Gulutaka, Kalo Sanga Dizombele, Sispa Twenas Bonasel and Gonu Basin Fanele Guanele, Zengo Bama way to Selentan to Sentile Fanele Scalele, Goku Celebona Congo Komezamin Copinia Besis Balele. Ukuja pobele ntume kona umkhosuhla mahashumhlaba liqweqwe dithethana nibofako ngomez nempondo kodwa singanqetholene nindilibele ukubanga lo ndlela icama kulivumile malibuyele kuwe Dizona Titemba, Akum Nandangu Patum Sunga Kanga and Gaba, Elunga Balikusi, Lord Simelunga Pendula, Lamahas and Pukanesutasa Seletim Tala. Ukuba wena wakhathazana indoda etshatile ukuze nibendalanywa mama ukuba wena ulihule unogola indahlule incambe ichumisele umthinga ecala sowulela umakhulu ibinguye kuba kuye ndikhule ndisithi mama tata kuba yena mama nangoku wayesaphila wayensiyana wayesebenza emasimini eFreyistata wena ubuqukeza ubuyucucezela abantwana ufuthumeza ikhaya ndikhetha kwayena inawe sinyanje esimane ukufika ngozobanga ufike sele uzibika ugodola nokunqanwa imalini inkomo ukuba ndingaxhalela uba yambatha lube mnibhayilam lembeleko bezingcwaleko awundiyaleze kumlungu ubani emhla wancwatywa ziyandisinda ezifele ezintsimbisele ezidenzela izothe nesicefecefe andazi nokuba mandiphiko okanye ndivume ukubeya ndona le ndawo nandibeka kuyo enkundleni mhlawumbi buye entabeni le nto ndingasenabango ndixela umfazi ezengekhukho ekhayeni ndidinwa inzima endayishiyanga semva nesithi mandihambathe kubanini nahlule alala ncwaba uqesha amavila esixa swandulula lifezile uqhatso kanti kukufezwa kweqhinga nosithwalisa nzima thina baphile enyameni sendilala emaweni kwezontaba sinabantu abathethayo ndambethe ingxowa emva kwama ngekhuchole nesiyeleni kumaxa nindifundekela ngothulo lisesibhekeleni loo mandla lithavelephini ndilibelene ndilibele qamathathatha indawo ndiyanqula ndiyathandaza ndiswele indawo zokuhlala ndiyancuqalaza nesiziphiwo sele ndisitahlela izandla ngoba kho xesha lakhathala xa ekugqibeleni kuzawupotyakala
Thank you. Thank you very much. That was my set, and please welcome on stage Liso.
Kulweni. Inkosi ndiyabulela ngokubanizile. Inkosi kakhulu. Ungandipha selector andikhathaza.
Katale, noma bengatini.
baby. Lena ingoma ndiyidedicatele kuncabakazi yeko. The late ncabakazi yeko. She was a musician. She was a singer. Bewuthanda umculo kakhulu. njenge tumzu sitela kum Bende sa chonge lukuluku huwe sana lwa Iza tembi so za kubunge gazi kibi Kwane pupala kubelinge gafezeki Kumbula uwa use tembi senge poma kanzi lento Chenge ngwengwezi ubu ingleba gazi bomini baha Ubu ingleba gazi welikaya ubu Marela, 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 Matangane, 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 Marela,
Zoe City Zamkum, Life Man and 100 Rand. Bota, bota.
Thank you, Gozi. Abantu abahlala ematyotyombeni bayayazi potapota. Potapota.
The first. Nothing.
Thank you. Thank you. Inkosi Baxter Theatre, Inkosi Zabalaza Festival, Inkosi Team Yezabalaza, Inkosi Mamulara Foot. Tikwingo mayoku kabela. Kemna genti ngumdokole loko kwaba pants, kwaba le look tula. I believe ba njeng bandi lapa njeng ngayabo. Angeke ndenze kabi, angeke ndiyome rongo mna. Angeke ndenze kabi, angeke ndiyome rongo mna. Intlanhla ndithwele ndihamba nayo. Ndibonisiwe, ndithamsanqekile. Ndibonisiwe, olwam uhambo ndilusabele. Bandiyigodile, abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya bandijongile. Abantu abadala bandigodile. Abantu basekhaya bandigodile. Abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya bandigodile. Abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya. Ngenxa yabo ndiphila njengamandla abo inzame zenu ziyabonakala ndichulumancile ndikhethekile ndikhethekile yo yo ubomi bam buyaqhubeka andikoyika bubi ndiyazi ndinanapho ndikoyo bandigadile Abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya bandijongile. Abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya bandijongile. Abantu abadala bandijongile. Abantu basekhaya. Ndiphephile ezingozini ndisindile kwingonyama kwathetha ubumnyama kwananasentlango iqamuku livumile yoyoyoyoyoyoyo livumile iqamuku Abantu abadala bandijongile abantu basekhaya bandijongile abantu abadala bandijongile abantu basekhaya ndiyabulela. Nkosi ndiyabulela. Thank you so much. Nkosi ndiyabulela. Ndiyabulela. Nkosi. Ikapeshi uzalifumana nge 22 na nge 23 ape Baxter. Amasambe theater. Kule nyanga. 22 and 23 of March. 7 o'clock. Ikhona ingoma bese nilungiselele yona. Ithi isizwe sinye. Yokugqibela nqa 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 nqa.
One, two.
Sell volume.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
This is my brother, Gigi. Babonisa again.
Sister, I'm going to go to the house.
awukwazi 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 iyamdazi all right okay ichili voice yangu andizukwazi sisiliso kodwa ndizosa Thank you so much, Putuam. Sanga. Go on, I produce. I am the manager. I am Umieni Wam Umandis Sindo. We are over to Nana. Dinay poets, imbongi, zimbi, nukutwangu tofa mangazana. Aga ambi eto wamba no inzima. Ngosi, ngosi ndiabulela, ndiabulela. Sibe sisizwe sinye. Thank you so much.